I shine another night to shine. Akali, yeah, yeah. Kuka kafisiha, mzuki. Ndoto bemoni. Amezale katise. Menoo.